potšišo ya rena ya mafelelo ye leng gore e reisa magaola kganyeng ka nakong ya 2010 World Cup ke mang motho wa mathomothomo yo a ile a nwesa kgwele ya bafana bafana kgatlhanong le Mexico.
Ke Sphiwe Tshabalala
o lebile ke Sphiwe Tshabalala. Potšišo ya rena ya magaolakgang yona e re na ke kgolego efe yeo Nelson Mandela a ile a gololwa go yona ka 1990 ke ditaka matome
shule monna yo motelele o apere sutu o farelwe ke mama Winnie le Cyril Ramaphosa ke yena
ke re kopa botse Victor Fester
yana matome
Tabela FM, Washati, Watsibulabi, Tabi Show.